azikuthatha phansi ngetrista siyafoqela ifowuni ezibhaje kungekacingi ngokulinza yena ngam ungaze noba kuthi uyakwazi ukuthinza zakugqabhuza zikushiyitsitsa kwesiqhophono sikhitha igwitsa ngetrista so ithinto nawe khaziphathele usilvester kwenzele mhla zikuthesta you make one of them an ancestor kaloku zintwana ziyaqhula inye indlela ozikhupha umtshaya kuxhelenye yazo phambi kwazo gqiba uyityye netuwa yayo because le caba kuthi gqi zona sifihle ifowuni imali yini mhlawumbi akubamba baza kubetha unye abahlali ebusuku bagade iinto zabo ngoba angalali mhlawumbi akubamba baza kubetha unye abahlali ibanga uqhusa silwa kube mdakisali xa sesibambe isela isela orumbulane ndiqonde nje uba uye waphila usineke ezikamdala uba bathe mhlawumbi akubamba
bangakubetha unye abahlali
cinga baza kuyika just because unezi zitayimi zakho zokubhojoka zegoransi aye baqonda abahlali sokolisa abazali ubonise ukungakhathali ngabo phambi kwabahlali ndiyakufungisa nali phinda bakubamba abahlali usenza ukukhohlakala apha ekuhlaleni baza kushiya usisidumbu usigqinwe ngetyalo ziqonde nje uba uye waphila usindeke sikamdala uba bathe mhlawumbi akubamba
bangakubethunye abahlali
ndiyabona ubaqonda abahlali mhlawumbi exeleleni ngokuthabathela umthetho kube ezandleni bebumbeni uba uzange wabona xa kubanjwe isela libethi ibhene banombono wenjayo umzingeli ibhakanyelwa zimfene ngamasikizi kwabantliziyo inkenenkene isikoli sigqithiswa amafu ngabahlali mhlawumbi esifumene usifihlwengu sikhali isibhokhwe esicuca sichama isichenene abomhlali esibame ngaphambili ejonge uba sithene okwegqirha lisityisa umkhwetha ngothuvane okwesinambuzane ehlele ecaleni komngxunya wembovane ibangubamba nqaku qhimfi qhimfi sithi unobomvane jude cholwacholwa amatye gcimfi gcimfi zicimi zibane zibethweza lala kwikoma xa zivuka zibuya ziphambane zizi-5 rand ezingenakuthenga nepakethi yamazambane ucacisa ukuba le nto idisciplini ayinabudlelwane abahlali zimpathi ezikwazi uxegisa iintsizwa ngesijumbane umosha abahlali kowenu ngebekufaka kungasingcwabani cause iintsuku zakho zibaliwe mfam zii-units zombane ungazicingi fani babahlali bawuze baxakane nokugalela ipetroli bakulayite utshe uphele umkonkane ezoezi khayipitshe sitc apha entsayibhali ngancisa itayari xa sele bevukwe bokuqabane sisibuze zonke esi esithe sazibamba ngobhongwane ukuba zisinde njani ngaphandle kwalo mthandazo omfutshane cause le caba xa kuthi gqi nina sifihle ifowuni nemali yini mhlawumbi akubamba baza kubethunye abahlali ebusuku bakugade iinto zabo ngowabalali yini mhlawumbi akubamba
baza kubethunye abahlali
ibanguqhusa balwa kube mdakisali abahlali mhlawumbi ebambe isela orumbulalo ziqonde nje uba uye waphila sindeke zikamdala uba bathe mhlawumbi akubamba bangakuphasisi abahlali cinga baza koyika just because unezi zitayili zakho zokubhojoka zegoransi awubaqonda abahlali sokolisa abazali kubonisa ukungakhathali ngabo phambi kwabahlali ndiyakufungisa nani phinda bakubamba abahlali usenza ukukhohlakala apha ekuhlaleni bakushiya usisidumbu usigqunywe ngetyalo ziqonde nje uba uye waphila usinengezikamdala ithuba.